Kusekeshanya kusumo kuchilo kufruisha
Apona pazia
Ukatenga Ufanika kukweza
Of the voice please
Anje mukweza Ndiye pamanka
la fu Atipwenye po
Vile jibangi nje Hiliko lelo Vile jibangi nje Hiliko lelo Vile jibangi nje Hiliko lelo
Mali, abatuwe na baba, abate kuta Isike zeo za kuipate
Vile jibangi